le ga le gore
tshedi tapa tle gore bolisha
le ga le gore jeng mo tshe le gore e be le ntse le mbusa tsona e be le ntse le tsaka ntlong le ntse le tsaka ntsheta ke bula anda junas
Comrades, e re clarify one thing here. Ke a go ka mora wa ka ba bolela so. Mara ke swara we ba bolela. Bona ba ba lo ka mora wa ka. A ke ya go shupa ka mnwana ba. Ya ke go kwa ka mora wa ka. Instead of addressing what you are here for. Ga re wa le ba discuss ho ka ba discuss how this is an illegal gathering. La ikushi sa comrades. Rere mo. Mo e be re tlile mo go le rena baduli ba maruleng go attenda e council ya maruleng a re na phosho re ka se apply go tla go attenda council e be re tlile councileng a re na phosho ge re le mo ebile re ka se apply go tla go attenda council re tlo apply ge re tla go matcha le gone be re sa tla go matcha e be re tlile go attenda council that is why re sa apply molao re a o tsebe bjale re gopela gore mongadi dilo ja di a di bolelago weta go ya ka lena lenagana o kare a kere so a kere lenagana o kare o a lora le fotheleng dilo ja tse wa bolelago a thoma go fa di-allegation tja gore e be le montšhetsetse dilo e be ke le gona a gona motho e be wa ntšhitse thipa a gona motho e ba ntšhitse scoof driver mo I was there monitoring the situation ka joyce o gona bale re gopela gore mapodisa re gopela gore batho ba a ba tlhomphe rena le bona ba tlhomphe ba tloga le go bolela maaka gore e ba tshwere mefaka a ba bolela gore mang ba tshwere mphaka le motho wa regane jwa le motho wa gona goba le ntshetse le lebelele gore nanfaka o gona nao